Da 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 Ven over, ven over, na lekene bafe krejste uto. Shekanet la la yeng antin yemet masale, ene sega hundin tamelci inyale sele. Shekau baya bitun molta tarfotale, men hu. Banti vichale bin holele, bate to cholo mena durche bato, antin alme slaloni abaya che abaya che afkaye ko, ah gide ote farar kasen gasingi mashio, o yalalit yalal. At Kuron, the Ned and other goal, I yes, yes, it to Joe, Madame Dam, Fatam, Terra, Santon, a shop, a cry, a cool. Atenda, on an aisle, and you sang and draw. Oh, hey, what a hey, oh.
I'm getting a gun, I got this, it's a lot of time, you never tell it. ये करता नादर के लिख Ta-da!